Raila akatira tema wangapi watombia Uhuru Kenyatta kura wakiwa na William Ruto, weka mkono weka chini. Wangapi watombia Raila na atirao Raila na atirao
atirao mani.
Christmas in Jema,
in the Paraguay.